Angeze besofuna.
Wena mfana, batha soft kitchen. Ungazophapha mina mfana. Shine on my own or else.